Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 17 Ruhuhuma 2023 uyu ni umwanya wo kubashikiriza amakuru mwari murenderanye igishika ariko mu nkundire mbanze ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe imbere yuko ndabashikiriza ingingo zimwe nkuru nkuru ziyageze izo nazo akabarenze zikurekera Leta ya CNDD-FDD ifata ingingo zimwe zimwe zikenewe gufatwa habanje kugishwa inama abahinga itabikoze muraza kumva ico ishirahamwe PARSEM ribivuga ko rifatiye ku banyagihugu birirwa barayoragurwa bapakigwa imiduga bakaja gukoreshwa ibikorwa biruhije ku gahato bagirijwe ko bari kumarigara kuko ngo no gusuzugura abanyagihugu umushikiranganje nawe mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu aremanga ko atamunyagihugu numwe azigeragira ijambo imbere yiwe kiretse umutegetsi u Burundi ngo yaba bwari bufise ubutegetsi bwendera ku mategeko umushikiranganje nk'uyo ngo yari guca akugwa mu mabanga bikaba bivugwa n'abanyagihugu abasirikare bo Burundi ngo hamwe vyoba vyabananiye kutabara Barundi mu kubakura ko intwaro ya CNDD-FDD ngo nibemere bagoregwe hamwe n'abanyagihugu imbere yo gutabagwa ngo bahagarike amaburogo yabo bivugwa na bamwe mu banyagihugu mu gihe abandi bahamagarira abasirikare kweyunga nabo ngo bashobore gusenyura intwaro ya CNDD-FDD bibagejeje abi navyo muraza kubikurikirana kuri mikro muri kumwe na Dondo Dwembazo umutima mu buhinga bw'ivyuma naho hari Justine Manirakiza kazi
iyi muri ko murumviriza ni radio haguruka radio haguruka haguruka abarundi tugwanira igihugu cyacu
Hamuntu numashobora gusoma je nubu nawo ntara mu rushinge aha mu Burundi aha iburaya kabisa abashomeri bari ndababona kandi nkavyemeza mwuka muri Burundi ubu nta mushomeri numwe ariho hari binebwe hari binebwe
yavuze ati buraya aha abashomeri mu Burundi hari binebwe ya ni cyumviro ci ndashubara cyumviro ci sico cyumviro ci wandi mu gihe hari sibuye da deka na kwere cha bashomeri mene bashomeri mu gisaga ruguru kurima byose na kwere ariho ile ndi bisura yuko mu bundi bushomeri ni nini cyane bwa mbere ho Burundi turi mu bigoye ico two kwita ibiza bitatu mu by'ubutunzi bitameze neza bibera rimwe ibiza bitatu mu by'ubutunzi bibera rimwe ni iduka ry'ibiciro ku rugero rudasanzwe ikindi kintu zakaye mu by'ubutunzi n'ubushomeri bwimonogoje mu gihugu ugira gatatu n'umwimbu utari kuriyongera
imvugo y'umukuru w'igihugu n'uruhendo gusa ico abarundi bose bamuziko n'amajambo menshi gusa aravuga akaguma avuga ukaraba ico yakoze ukakibura
ndongeye kubaramutsa Nubu turagaruka kubiherutse gushikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe PARSEM anegura yevuye inyuma ingingo iherutse gufatwa n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika aho amenyesha ko leta idakwiye kuzirapfa gufata ingingo izo arizo zose itabanje guhanuza abahinga ngo kuko afatiye kubiba uyu munsi bidasiguritse ngo ni ingene birigwa bararengera ku banyagihugu bayorera mu miduga babagereza ko bari kumarigara kubw'uwo muhinga mu vyo butunzi ngo ahubwo leta ntikwiye gusuzugura abanyagihugu bakora imyuga mito mito ngo kuko ata kandi kazi leta ifise iriko ibaha abanyagihugu nabo bavyumvise bavuze ko uwo muhinga yabakoze aho bababaye kandi bibabangamiye ibindi tubibaze Janete Kamikazi.
Kuva umushikiranganje wa mbere Gervendira ko buca bataziranda kugarika atangaza ko abantu bose bazosura gufatirwa mu gisagara hagati cha Bujumbura atacu bariko barakora ko bazosha bafatwa n'igipolisi bakajanwa gukoresha ibikorwa rusangi ku nguvu imigu itandukanye y'abarundi na kwitagize ngo yiyamirize iyo ngingo kukwihunga abanyagateka kazi na muntu na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme aranegura yivuye inyuma iyo ngingo akamenyesha ko leta idakwiye kuzirapfa gufatirwa ingingo izarizo zose itabanje guhanuza abahinga ngo kuko gushirwa mu mabanga ukaba umutegetsi bidasigura guca ubumuhinga kuri kira Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme.
Izi ngingo rimwe no tubona naho zifuka muri leta kumbure mugabo abantu ingene babaye umuntu wa yuko umubonye mu gitondo kwatashya kazi ari ukora ijoro ari uzerwa mu kabari ijoro ku murango yicari gusobira ze gukora ku mugoro ari umunyezama za kurangiza mu mugoro sukuba kuciye ko wese ku murango atari karakora mu kibango ngo uyaga ibyo siri bintu byo kugira kura ubuzi kwa tagwaye ubuzi kwa tari mikonje ubuzi kwa tari he sukuba uti bino zo musaje kwibara ngo winjira ngo nakiri kurakora no ko no kuvira ngo ngunga gakati ya kazi na muntu rese kwiza kuzirumva yuko abantu barafite natwe dignity sukuhitana abantu gutyo ni dako no ni nabandi hutse naho ndi muri Lopomedica ni nabandi mikonje jiyo nina baka zikanjika tangura jisekei saa kumi kukira nze kugomboru uundi nane wa ambajiki utifota kwa atachoni kwa nako ahuga wana kwa hivyo kito ulisi na matara hafena wakura velikatre sili velikatre mubindi misangaru mwana kora saa munani ichono kushuka saa kuma wani baka alapla sanyo mga msuwa na kwanose kwa hapa hawana wani ukamugito hondo kukira hii usagira jakume wani ukamugito kia chokora nijo aro nuro mwanyo kunyu ya mustewi mwura mkumurango kugira aro ukaji kutagura kubugoro ono sepa hadibi nunga mwge kujini njena musanga tari kura toon chai kuri kura gitu kusangu kura jani na nyiri hiyo ime nisho ni tuma tuwe tukulaza yu uko yu mwanyo hawe ni ziwa ziwa zi kene kuwanza kuhari gwale kikumba bahinga baka itere viju mbiru abagi sultara
kubwo muhinga mu by'ubutunzi avuga ko leta idakwiye kuzirihenda muheze isuzugura abanyagihugu bakora imyuga mito mito ngo kuko atakandi kazi leta ifise ibaha akavunira akagohe leta y'u Burundi ko abanyagihugu bato bato bakora imyuga nk'iyo ahubwo bakomeye cyane kandi bakwiye gusonegwa kongere dukurikire Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme.
Tubwiza kumenya abarundi yene tungana ubukene dufise n'imyuga ihari leta rero ivire yagize mfate ngo turi mu Faransa ngo mutaxive mu Kenge mutaxive hano akomeye ni bintu toto hoza twarza mu gihugu barije kuzari barihirinda twebwe nyumba turi ngahe Bujumbura kubona amasarere tukabona imishahara ku kwezi ku kwezi ku kwezi ku kwezi uraza umuntu ku kwezi kugeza akaba bizafite hazundi buryo urashaka kumwiyumvi nawe nyine avuga ngo ati kuko circonstance gihe uzono umujya mu gihe cyo mudama ari kara tembere bya micungwe ni kujya nyene mu ibarabara ni kumunsi kumunsi kugira ari amuje kubana ku ishimwe umuhuwe akandi kazi wo none leta nayo ko usanga kaza kuti yaba trabo himo akana kazi kenshi mu isanzwe le defacility ni bara mara rukuba ni bara ajya sora guhakaza abantu ubu baratonda n'ibitabo akabaye urabayenda kumunsi yisi yarayi.
Abanyagihugu nabo bumvise byashikirijwe na Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi bavuze ko uwo muhinga yabakozaho bagwaye ngo kandi bibabangamiye bakabandanya bavuga ko umuturama ari uko intwaro ya CNDD-FDD yo bava ko bakabona kuruhuka ngo nayo ibindi byose ngo ntaco bishobora kuzobamarira.
Tukiri kuri iyo nkuru nyene ishyirahamwe Parseme rimenyesha ko na leta itegerezwa kumenya neza ko uruhara rwayo ari ntangere mu gukemura ibibazo bitari bike bituma abanyamitahe canke abagwizatunga babandanya bakora abandi bazana imitahe hamwe rero no kugira ivyo ikora mu gutunganya ubumenyi n'ubuhinga ku Barundi. Kurikira Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme.
Rero nibaza yuko ishobora gikuna na ritegeza kwanza kuva kuri uruhara ahantu hari agashomero hose mu gihugu ritegeza kuva ku ifisi uruhara ni gute leta iri kurumva ritegeza guca hehe irikirembetsa amahera akuye mu ndero abandi baronka ubuhinga n'ubumenyi bukwiye bashobora kuba kompetitive no mu karere ambiro ni magereza feye uravye ubutunga n'eskabuza tumari ko barinje igamba cyera mose ubona za ayo hanza ya za yari uya zandi cyangwa zandi aha akaza barunda baraza tigis ayo yewe ubona bwe mu rundi twosigaranije imitaya y'abanyamahanga yaje kubura mu za telecommunications z'abanyamahanga ubona dusigaranije ubona te kubatabyumva urumva yaba urundi mvuga tuti ko turagira politiki ahubwo n'abandi bazana imitaya bayinje nyuma hinguru yinji ritavo himu niwe nako ndavuga kuti ahandi ubindi bukubera mahera leti biri cyakora ama infrastructure mesh numuntu atavuga ati ndatunda ni gipawa ndaza kumuhete naba mesho mu buhonga baba maso ubakabara amazi kumigra baje kongera ubuzumi za Tanzania n'ibiki imbunda rero bari kubarubaka aya ma passport yose ubonani bike bano baje kurundira ee kamba bagabanye rero ibitule na takasa zo kuza yo kubuza abantu kwikurira direkere manzi sanga abantu bari kubarazitira abantu ma chef to kanti na police bashe barafise ubuntu bagoza abantu bari ku tugambi duto duto ugasanga umuntu agira yubake ugasanga agira gira icyo ko barazigukagira kuti bashaka ibyo bamwaka donko l'administration umengo muguza tugazanya mahera umengo bashe ni nka yokununuza ubutubengo ni inkishi tatereka tuyinunuze aho byakabereye bakibagira kwaza y'amahera kugira akize barundi bene wabo
nuko bibandanya bivugwa n'uwo muhinga mu byo butunzi ngo leta nikore ibishoboka byose igweze umuyaga nkuba abantu ngo bacane amatara bakora akazi amasaha 24 kuri 24 ngo hanyuma yongere ikomeze umutekano hadasigaye inyuma kurondera abahinga bafasha mu kubwira leta ingene yokora bimwe n'ibindi n'ubunyene Faustin Ndikumana arongoye ishira hamwe parsem
halmare umuteke umutekano abata leta ni gwanu kwatsa kwatsi giyuga batara abantu bakuri na matara umuyaga nkuba n'umutekano bakuri benikati sibenikati shira matara mu bisagara hi bantu makarje hose amabarabara leta yagure umutekano ura y'abantu baje bakuri nyine mu uyu mwukanye hanyuma abaguza tugana no bigize imitara ibitoro biboneke none ibitoro bibuze biko bayo baragurika aho leta bavuga uruhara rwawe nawe rwarubi uzagira imigambi uzakunguruza abantu uzakugira gute no gufata iterekwisa kwisagara bitera imbere bigwira nta gihugu cyo gutera imbere abantu bagomba gucuwa mucaro nyiri babo iyo bigutera imbere se l'urbanisation ga muri iki gihe simuri ngere zoga ko umuntu iyo gereza bamwe twakwiba ari karayibeshaho gutufata kwa umuntu muto muto wo kujyana harika nabo nyene tujye buri njo bara nabe dara twetwe uravye muri buri nyo cyo gutwara umwanya uzorindira mbe urindiriye uwo mwindi muri kacu bikubita byose ucugira ngo ya kwa tasirasi biharigira gutugira ngo ati leta daere ni conseil économique et social rumwe zwibe dynamique njya mu kugira ibyutuzo bwiza shingi njya ngabahinga bafashe leta kuyumvira ibibazo nena leta yende zafata inkingo bakora kurega bose saba ibyutuzo sabahinga bose kandi ubutunzi ntanga uvuze ijamu by'ubutunzi ntanga uvuze ijamu n'abahinga baza bakitera igihugu bakagufasha gufata inkingo rundi tumo umaze kumenya ibintu byifashe sama dokri muri ekonomi ngo didi
ariko iri sibara nta matara nta mazi nta kiyeri nta gitoro nta sukari nta bajaje nta moto nta kinga nta makara ntana pasiporo ngo duhunge
bamwe bate abarundi barayamaze ngo ubana na suneba ugasuneba nkawe ayo namwe mu majambo ariko aravugwa n'abanyagihugu inyuma yo kumva umushikiranganje mu byo ajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu yiyemangira ko ata munyagihugu n'umwe azokwigera agira ijambo imbere yiwe ko wewe azobandanya abategetse agaciro ku bwabo banyagihugu bati gukeka ariko arashinga ikirenge mucuwa yasubiriye jaripendira ko buca batazera ndakugareka nuko babivuga ngo baraye bumiwe bakabona ko iyabo Burundi cyaregehugu kigendera ku mategeko ngo mushikiranganje yategerezwa guca bogotswa akongera agakwerekiranwa n'ubutungane inkuru na Mihigo Pierre
nanjye rejo ndeje gukomeza inzego nta muntu nzokomeza na muntu numwe nzopangomeje jewe nzokomeza inzego atakiribura matare zo bayitwareho na akiribura matare aserukanye cyo mukuru w'igihugu aya kwete nijo cyatashinyona je kamfata n'icya ngingi dasanzwe vuga yari naborohereje mucimbandanya mu mpi
uyo mwari ko murumva numushikiranganje mu byagejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse akaba yari ko ariye mangira ubwiwe ko atamuntu numwe azokomeza bisigura ko atamunyagihugu numwe azogera ijambo imbere yiwe igihe azoba agifise ubutegetsi ko ahubwo abantu bazokomera bakagira ijambo ari abategetsi bari mu nzego zitandukanye nkuko muhejeje kubyiyumvira ibyo rero akaba yabivugiye imbere y'abakenguza amateka igihe yari yatumwe ko kugira ngo asigure neza igituma ububare bw'abanyagihugu buriko burugagwa nkuko yabibwiye abakenguza amateka umushikiranganji Martin Teresse yamenyesheje ko icatumye afata ingingo yo gufuta burundu abadandaza b'inzoga mu ntara ya Rumonge ngo ari kubera hariho akagwi katemera buramatare w'intara ya Rumonge ngo kandi asanzwe ariwe aserukira umukuru w'igihugu uyo mushikiranganji akaba yavuze ko ibihano byari byatanzwe na buramatare byo kubaca amadabu no kubugarira ubwo bubare ngo akira abyongera ko ibindi bihano ruhasha byo kubafuta ngo kugira akomeze inzego ni ukuvuga guha ijambo buramatare kurikira Martin Teresse n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu
uko umva umunyagihugu arabuze ahagurikiye arabuze ahagurifana kwibeye ya leta mwabonga ngo ariho rutakatasi ngo ndeje yatanze ubuca gukunda minisitiri atanze itegeko rukatasi rwa ndeje rusubira ku mariki reka hano niwaje mu nama ngo aje kuvugira abadandaza inzoga za Burundi atanikaze yo bafise by'ukuri abo bantu ba Kenya nibemere baje ku murongo w'abantu cyo ku murongo w'abantu kuko ikibazo nasanze mu ntara ya Rumonge hari akagwi katemera ingingo ya buramatari hi hari akagutatemera ingingo ya buramatari kandi honorable bakazi vuga none ko ko mu Rumonge buramatari aseruki mukuru w'igihugu ni Leonard murasundi buramatari ati ko bimeze ukoreye n'ingingo yafashe yarabyoroheje reka nange ndari ntume bigumba yari yabasisipanze navuga ati ko byagenze kuba atanakwemera vuga bose shubafuta nazo dusa ubwanditse nzo babeho nk'abandi basutwe ee baramupinga kandi bakagenda bariga nange shoje shoje zo gukomeza inzego nta muntu nzokomeza nta muntu numwe nzopfa nkomeje jewe nzokomeza inzego atakiribura matare zo bayitwareho na hanyuma ashaje kubunga urundi muga akiribura matari aserukanye cyo mukuru w'igihugu aya kwete nijo cyatashinyona je kamfata n'icya ngingi dasanzwe vuga ati yari naborohereje mucimbandanya mu mpi hama muca muyobokande ifoki ntari twagwa nk'izindi
bamwe rero mu banyagihugu barabiyumvira ko kumbure umushikiranganji Martin Teresse ashobora kwitaho ineza y'abanyagihugu ngo akabibagize amagogwa n'amahano batewe n'uwo yasubiriye Gervain Ndirakobuca batazira ndakugarika mu gufata ingingo z'agacinyizo agahotoro n'igikenye harimo kubomoregwa amazu kubuza ibyuma byawarabyunguruza abantu gusubira gushika mu gisagara cya Bujumbura bariko baravuga ko ngo iyo umuntu abanye na Suneva ngo cyasu uneba nkawe bonanyeka ibyo ariko arakora ko ataho bitaniye no gushinga ikirenge mucuwa yasubiriye Gervain Ndirakobuca batazira ndakugarika nkuko babandanya babivuga ngo waraye bumiwe bakabona ko iyaba Uburundi cyari igihugu kigendera ku mategeko ngo mushikiranganje yatanyaza guca abogozwa akongera agakurikiranwa n'ubutungane ngo yamara n'abakenguza amateka ayo kugira icyo babafashije abo banyagihugu bariko bafatigwa ingingo ruhasha ngo barumvirije baritwengera gusa
ngo nibemere bagoregwe hamwe n'abanyagihugu bivugwa na bamwe mu banyagihugu inyuma yo kumva imyidogo y'abasirikare aho bavuga ko bahembwa inica ntikize ariko bakaguma barungikwa mu ntambara bagapfa bazira ubusa abo banyagihugu bakaba bavuga ko mu gihe abasirikare b'u Burundi banze gutabara abanyagihugu ngo nibarindirire hamwe nabo igihe Imana izobatabarira nk'uko yatabaye abanyisiraeli abandi banyagihugu bo bakaba bahamagarira abasirikare kuja hamwe nabo basenyura intwaro ya CNDD-FDD ngo kuko ishikanye abanyagihugu ahantu habi cyane. Inkuru twateguriwe na Ninete Nancy Mutoni.
Umugwi wa mbere w'abanyagihugu twaganiriye kukuntu babona muri rusangi ubuzima bw'igihugu cyabo cy'u Burundi ngo naho iby'igikenye atari byo bikwiye gushyirwa imbere, uwo mugwi umenyesha ko habigeze gushyira mu migere bikenewe. Mbere ngo kuva kera narindi igisirikare ngo nico cyamye gikora uko gishoboye mu gukingira abanyagihugu kikabakura ko intwaro mbi. Ibyo ngo kikabikora kuko gifite ibikoresho byose byo gutabara hakoreshejwe inguvu. Abasirikare ngo nibaba badashaka kubikora ngo nibemere bagoregwe hamwe n'abanyagihugu barindire Imana ibatabare nk'uko yatabaye abanyisiraheli. Umwe tumukurikire ijwi tukaba twarihinduye ku mvo z'umutekano wiwe.
Kuva kera narindi igisoda nico camye kibogora igihugu. Igisoda nico camye gikura kw'izosi intwaro mbi ku banyagihugu. Ubwa mbere nibo bafise ibigwanisho, bafise inkoho, bafise amagrenade, bafise amabombe, bafise insoro, bafise ibigwanisho, bafise uburyo bwose nibo babifise. Mugabo ngo jo ngo turahwera turahonye ngo turiko turazira ubusa ngo tuhembwa ngo ntica ntikize. Nibakome yego niko nabivuga. Nibo bari bakwiye kudukura k'iyi ntwaro mu maguru masha mu minota ingahe byose birashoboka kubiga. None bari hehe? Aha rero asha ni bema ange yego bo bibaza rero ngo bariko babitubwira ngo twebwe aricyo ngo bidutwaye. Twebwe twaramaze kwigoregwa twarago yego. Rero hagati yabo na twebwe nibaze bemere tu emwe tunwe twese, hanyuma Imana niyagomba gutabara abanyagihugu nk'uko yatabaye Abisirayeli. Ego izodutabara.
Ubundi mugwi w'abanyagihugu wowo ukaba uhamagarira abasirikare b'Abarundi kwifatanya n'abanyagihugu ngo mu ntumbero yo gusenyura ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo kuko bashikanye mu buzima bubi cyane ngo nibaguma barindira Abarundi bose ngo bazoherera mu kinogo.
None ga yemwe ntimubona yuko ibintu byayangaye mu gihugu? Ubutegetsi dufise ataco biriko buratumarira twebwe abanyagihugu. Habuze iki kwa basirikare n'abanyagihugu tuje hamwe dusenyure intwaro ya CNDD-FDD? Sarifite ndayishimiye ivyo yiriko araturirimbira bitagira ibikorwa. Ntavyo tugikeneye, ntavyo dugikeneye. Nico gituma Abarundi dushaka ko twufatana mu nda twikureko ubwo butegetsi ko butugejeje habi 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 ejo hoho bukera ubwo butegetsi buzoba budushikanye mu kinogo.
Ubuhinga bw'ivyuma babanze batumirira mate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye.
Haguruka Abarundi, humurage igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese. Abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda, bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona. Humurage igihugu ciza, gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira imfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu, ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu. Tuzokwama twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera Abarundi kandi mukomeze n'abandi, mwime imitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi. Dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato vyaye. Komera Abarundi kwibanga riranga intwari, rikazira kwihora, rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga, rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara Rugabo Barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro. Dufate mu mugongo imfura zacu, ishaka ubutwari n'ubuntu biturange, maze tunyaruke bwa nkuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na inareza
mugihe haciye ameza abiri n'inusu umunyagihugu Ferdinand Nyandwi batazira kamba y'ingwe agandaguwe bunyamaswa mu ntara ya Kirundo mu isekeza ndondeza barashira habona amakenga kuri urwo rupfu mu cegeranyo caraye gisohotse Pacifique nini nahazwe arongoye iryo sekeza ndondeza afatiye kuri urwo rupfu arerekana ingene intwaro ya Evariste Ndayishimiye yamikingira inkozi z'ikibi zinyuruza zikaga ndagura abarundi nayo abanyagihugu bavuga ko ivyashikirijwe n'iryo sekeza ndondeza bikwiye guhamagarira umurundi wese ahari kwekura ko intwaro ya SNDD FDD cyeshe kuri micro ya King Blaise Iranzi
Haraciye amezi abiri n'inusu uwo mushinga ntahe Nyandwi Ferdinand batazira kamba y'ingwe yarafise imyaka 48 yitavye Imana akaba yari imvukira yo kumutumba Kanyinya zone gikuyo mu ntara ya Kirundo Ferdinand akaba yagandaguwe yaheruka guhunguka n'umuryango wiwe bavuye mu ikambi y'impunzi ya Mahama mu gihugu kibanye cy'u Rwanda inyuma y'igandagurwa ry'uwo mushinga ntahe kakaba kabaye akamizwe n'ingoma kuko abagize uruhara mu igandagurwa ryiwe bose n'ubwo bazwi atanumwe arigira shengenzwa imbere y'ubutungane Pacifique ninahazwe arongoye igisekeza ndondeza akaba ashira habona amakenga yaranze ugo rupfu aha Pacifique agatangazwa no kubona kamba y'ingwe yagandaguwe yagirizwa kuba yarafise inkoho mu mufuko w'amakara mu gihe nyamufuko w'amakara yarafise uwo yarawushiriye mu bari bamutegeye biteguriye kumugandagura ubona ko na nyankoho ivugwa itigeze yerekwa abanyagihugu canke ngo yerekwe abajejwe intwaro dutega amatwi Pacifique ninahazwe arongoye isekeza ndondeza aragaruka kwido nido ry'ugo rupfu
haraciye amezi abiri n'inusu hari umunyagihugu wo mu ntara ya Kirundo Ferdinand Nyandwi batazira kamba y'ingwe yahagaritswe n'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Kirundo Abera Hishakiye umukuru w'umugambwe SNDD-FDD muri iyo ntara be n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kirundo bamaze kumuhagarika baca bamujana ahantu hijya gato baja ko barahuragura mahiri gushika naho kamba y'ingwe ahasiga ubuzima imbere yuko kamba y'ingwe afatwa habanje kuba ibyo kumutega umutego umukenyezi yafata nk'umugenzi wiwe yamusabye ngo amubikira makara mu nyuma muhamagara ngo yamuzanire maze bavugana aho bahurira mu kibanza bategeza guhuriramwo asanga nyabuna wa mukenyezi ahafise imodoka irimwo abo bahavuye baca bica Ferdinand Nyandwi batazira kamba y'ingwe haciye imisi yarishwe niho igipolisi cyahavuye cyandika ngo yafatanywe inkoho muri wa mufuko wa makara ariko ngaha hakaba ibibazo byinshi none kumufuko yarafise uwawuzaniye nawe akaba yari kumwe nabo nyene baciye bamwica nimba yarafatanywe inkoho iyo nkoho izoba yashyizwemo nabo nyene bamwishe nk'umutego cyane naho baranamubeshyera kubera ko iyo nkoho itigeze yerekwa abanyagihugu kandi itigeze yerekwa abagejejwe intwaro muri ako gace yikiwemo
Uwo arongoye isekeza ndondeza afatiye kubyaranze ugo rupfu akaba yerekana ukuntu intwaro ya SNDD-FDD irongowe na Evariste Ndayishimiye yama ishigikira inkozi z'ikibi mu kunyuruza no mu kugandagura abarundi b'inzira karengane aha Pacifique agafatira akarorero kukuntu umukenyezi asigwa n'umuhisi kamba y'ingwe yaririye imbere y'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika igihe yari yagendeye intara ya Kirundo kuigenekere ezo ya gatandatu Kigarama umwaka 2022 ariko bikarangira nyamukenyezi atanyishu itomoye ahawe rusubira dutega amatwi Pacifique nini nahazo
ikindi twerekanye muri raporo twasohoye ni ngene intwaro ya Evariste Ndayishimiye ibandanye gukingira ikibaba inkozi z'ikibi zinyuruza abantu cyangwa zikagandagura abarundi akaruru gatoyi twerekanye Ningene umupfakazi wa kamba y'ingwe yabwiye icese umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca akamwereka abamwikiye umugabo ningene vyagenze kuko yanavyiboneye ariko umushikiranganje wa mbere mu nyishu yamuhaye ntiyacishamo ijambo na gatoyi yitwa amatohoza cyangwa ubutungane ahubwo yamubwiye ngo uragendura w'umubyeyi w'intara no kuvuga buramatari akubwire aguha umuco wose w'ibyabaye aho tumva aza gusigurire bica birangira gutyo kuva rero yo meza abiri aheze kamba yingwe yishwe kandi ibintu byaragiye habona abamwishe gushika uyu munsi bari degenvya nta numwe ariko arakurikiranwa
inyuma yo kumva ibyo byashikirijwe n'uwo arongoye isekeza ndondeza abanyagihugu twayaze bavuga ko ibyo byari bikwiye guhamagarira umurundi wese ahari guhaguruka akikura ko intwaro ya CNDD-FDD ngo kuko atakindi cyama kiranga atari ubwo bwicanyi bw'inzira karengane
ndamenya mbaza heso nino mu kirundo naho ari ntara y'iwacu je nta hamenyereye ndahaje baduhungutse vuba ndabibwirwa n'iki
abantu batanu basanzwe bari mu baharanira gateka kazi na muntu mu Burundi baherutse guhagarikwa n'iperereza ryo Burundi ku itegeko ry'umushikiranganje mu byo ajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu uwo mushikiranganje abagereza kuba bakorana n'amashirahamwe iyo nkoye ku Burundi kuba amafaranga bakoresha leta yo Burundi itamenya aho abayavuye hamwe no kuba bakorana n'abari mu migwi y'iterabwoba nk'uko bivugwa n'umushikiranganje ubwiwe Martin Niteret bamwe mu bakurikirana amanyanga n'ubusuma bikorwa n'abategetsi ba CNDD-FDD bamenyesha ko uretse iremenanya izo nzirakarengane ziriko zirakoregwa ngo uwo mushikiranganje co kimwe n'akagwe bakorana ngo barondera kubanyaga amafaranga yabo nk'uko babikoze kuri Maragarita Barankitse hamwe n'abandi baharanira agateka kazi na muntu inkuru na mbera mihigo Jamari
kuva mu gatondo ko kuri uyu wa 14 ruhuma umwaka w'2023 abarundi batanu basanzwe bari mu baharanira agateka ka muntu mu Burundi aribo umushingwamanza Sonia Ndikumasabo arongoye ishirahamwe y'abarundi kazi banonosoye iby'amategeko AFGB yanahoze ari n'icegera c'umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH Odese Habyarimana arongoye ishirahamwe riharanira amahoro no guteza imbere agateka ka muntu APDH Sylvain Inamahoro umunyamabanga ntunganyabikorwa muri APDH hamwe na Prosper Runyange arongoye umwe mu migambi coordinateur project force ya APDH bakaba bahagarikiwe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura cyo gihe bakaba bari biteguye gufata indege ya Uganda Airlines yari kubajana muri ico gihugu aho bari bitavye inama ibahutse nabo bakorana uwo mwanya nyine bakaba baciye bajanwa n'abakozi b'iperereza ku cicaro c'iperereza kiri mu irohero hafi ya Katedrale Jinamonde inyuma yo gusambishwa bongera bahohotegwa mu gutegwa ubwoba nk'uko amakuru twakuye mu iperereza ry'u Burundi abivuga kuri uyu wa kane baciye bungururizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba riri ku Musaga aho baraye ijoro ryabo rya mbere hagati aho n'agashinyaguro keshi kavanze n'amajambo yo gukindaga izo nzirakarengane ziriko zirazira ubusa umushikiranganje mu byajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko ihagarikwa ry'abo bantu arizi kandi ko bamaze amezi atatu babakurikirana akabagiriza kuba bakorana n'amashirahamwe y'iyo nkoye ku Burundi kuba kandi amafaranga bakoresha leta y'u Burundi itamenya aho aba yavuye hamwe no kuba bakorana n'abari mu migwi y'iterabwoba kurikira Martin Interetse umushikiranganje mu byajejwe kandi intwaro yo hagati mu gihugu
abantu bane bafashwe ku kibuga c'indege muri indwi bari bagiye mu nama Kampala mu Buganda bakorana n'ishirahamwe iyo nkoye gukorana n'u Burundi bimwe bita ONG bagaca bakorana n'amashirahamwe bimwe bita societe civile amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi uburyo bwinshi cyane twe tumaze ko nk'amezi atatu tubidoreye gutewe wicya rero hajya twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya tuvuga tuti reka rero tubabaze neza ubu ariko barabazwa ibitero bikishura amaze kubimenya mugabo mumenye ko igihugu kirararirwa n'ubu kirararirwa kuko ntidukeneye ko hari abantu baza kutwihisha ko umenga turiko turakorana nk'abarundi umenga turi mu mugambi umwe guteza imbere igihugu kumbe bamaze gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudumbaniza igihugu kuko uri inzu ujya kwinyegeza twe turavuga ayo mafaranga uri kurazana akora murazi ko twagize ico bita initable road abantu bose basahiriza igihugu bakira ico bita planification conjoint kugira imigambi bari ko barakora bayikora n'inzego z'igihugu kuko nta numwe aza gukora umugambi wiwe atari umugambi w'igihugu bavuga ko baje gusahiriza none bosahiriza gute leta itabizi amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose turashobora gusanga ari nka mwibitango finance ma terrorism byose cyo turabirondera kugira tumenye ukuri kwabo bane barafashwe bafatiwe kuri aeroport uwundi umwe yafatiwe ngo kandi byose biri kwigenda neza tuzobabwira icavuye mu misitsi
bamwe mu bakurikirana amanyanga n'ubusuma bikorwa n'abategetsi ba CNDD-FDD bamenyesha ko uretse ko ibiriko birakorerwa izo nzira karengamye ari remintanya gusa kuko atacaha canke ikibi bariko barakorera igihugu c'u Burundi ngo ivyavuzwe n'uwo mushikiranganje n'ivyo bariko barabakorera ngo bishobora kuba bifise intumbero yo kurondera kubanyaga amafaranga yabo nkuko babikoze ku kigo Mezo Shalom no kuri Maragarita barankitse mu kumunyaga ama franga yari ku makonte inyubako hamwe n'ubundi butunzi bwa Mezo Shalom hamwe n'uwo mufasoni yashinze ico kigo ngo hamwe kandi n'ayandi mafaranga atari make yanyazwe abandi baharanira agateka kazi na muntu bangajwe ubu bari mu buhungiro
abanyagihugu baba muri komine ya Mishiha intara ya Cankuzo bariyamereza ubunyonyeze buriko burakogwa mu isanugwa kibarabara rikuru inimero 13 Makebuko Royege Cankuz abo banyagihugu bavuga ko aho kurishiramwo ikariyeri bene kurisanura ngo bariko bashiramwo ibivu gusa bikagaragaza ko iryo barabara itazomara iminsi ridasambutse naho bamwe mu banyagihugu basaba ubushikiranganje bujejwe ivy'inyubako gukurikiranira hafi ico kibazo hari abandi bavuga ko atagitangaje kirimwo kuko intwaro ya CNDD-FDD irangwa n'ubusuma gusa ico baceza ngo nuko abarundi bo kwiyunga bakayitembagaza inkuru twateguriwe na Abraham Iteritek
Igura abanyagihugu numero 13 Makebuko Ruyigi Cankuzo agace ka Cankuzo gahumo rikore yasanurwa n'ishyirahamwe ARB Agence Routière du Burundi mu Gifaransa abanyagihugu muri komine ya Mishi intara ya Cankuzo bakaba biyamiriza ubunyizi buriko burakogwa mu isanurwa ry'iryo barabara aho kwishyiramo kariyeri ngo ariko bashyiramo ivu ryonyene
abanyagihugu muri komine ya Mishi turabazwa n'ibarabara rikore rubakwa rya Cankuzo gahumo ibarabara numero 13 iryo barabara ukuntu rikore rirakogwa birateganye kuba n'agahinda aho gushyiramo ikariyeri y'ukuri ariko barundamo ibivu gusa bashimitika tsindagira ibivu ariko tukaba tubona yuko biri kurikorwa nabi cyane
ibikorwa byo gusanura iryo barabara ngo bigeze ku birometero 25 byerekeza ku rubibe Burundi buhana n'igihugu cya Tanzania nk'uko bibandanya byiganwa n'uyu munyagihugu aba muri ako gace
kibingo cy'ukwezi bakaba bahereye ku murwa mukuru w'intara ya Cankuzo baterera baja ku mupaka wa Tanzania ubu bakaba bamaze gukora ibirometero 25 ko baramaze kushika ku murwa mukuru wa komine Mishiha bavuye mu murwa mukuru w'intara ya Cankuzo ariko bagenda barasimbagurika bakora cyane cyane ahantu hasa n'ahameze nabi n'ubwo bariko barashyiramo iyo kariyeri itameze neza ni ivu nta rucekeri ruba rurimo
ugusana iryo barabara hakoreshejwe ivu mu kibanza cy'ikariyeri ngo bigaragaza ko iryo barabara ritazomara iminsi idasambutse bamwe b'abanyagihugu basaba ishyirahamwe ARB kwisubira ko ubushikiranganje bujejwe iby'inyubako nabwo ngo bukurikirane hafi icyo kibazo
tunasanze dushimitse abariko barabikora ari dushyirahamwe ARB Agence Routière du Burundi bikubita agashi tugasaba cyane cyane ubushikiranganje bujejwe ibikorwa bya leta ko buhaganira bagakurikirana ibikorwa by'iryo shyirahamwe ku ibarabara rya Cankuzo gahumo kuko turabona ko iryo barabara ritazomara na kabiri ariko ubuntu n'ubutunzi bw'igihugu nta kindi
naho bamwe mu banyagihugu basaba ko ibyo bintu byohagarara hari abandi bavuga ko atagitangaje kirimwo kuko intwaro CNDD-FDD irangwa n'ubusuma gusa icyo bakiriza rero ngo nuko abarundi bo kwiyunga bakayitembagaza
abakozi bakorera ibikorwa by'isuku mu ishami ry'ibanki nkuru y'igihugu BRB mu ntara ya Rumonge bariyamereza akarenganyo bakorerwa n'ishyirahamwe Somiteko vyitwa ko ari ryo ryatsindiye isoko muri iyo banki abo bakozi bavuga ko basanzwe bahembwa intica ntekeze ntibanatahura impamvu BRB Rumonge yashize mu minwe y'abikorera utwabo ico gisata mu gihe ahandi atariko vyifashe abo bakozi bakagira makenga ko amafaranga yabo yoba anyoruzwa basaba ko bofatwa nk'abandi bakozi bakorera BRB aho isanzwe iyo banki ikorera abanyagihugu nabo baratangazwa n'ivyo biriko biba kuri abo bakozi bakabona ko intwaro ya CNDD-FDD irangwa n'akajagari byinshi twabiteguriwe na Alice Mukeshiman.
Iryo shyirahamwe Societe Muti Izaje Technique et Commerciale Somteco mufunyafunyo ryavutse mu mwaka w'2019. Iryo shyirahamwe rero bikaba bivugwa ko rifitaniye amasezerano n'ibanki y'igihugu BRB ishami ryo mu ntara ya Rumonge. Amatohoza radio haguruka yashoboye gukora akaba yemeza ko kuva iryo shyirahamwe ritanguye gukora mu mwaka w'2019 ritigeze rishyira imbere inyungu z'abakozi rikoresha. Aha bikaba byemezwa ko abakozi bamaze ikiringo cy'umwaka wose bataronka impapuro z'amasezerano y'akazi ico bita contrat de travail. Kundundura rero nuko abakozi barikorera bahembwa intica nikize aho umukozi byitwa ko ahembwa amafaranga menshi atarenza ibihumbi 110 by'amarundi. Muri iyo shyirahamwe Somuteko kandi haravugwa ukwima ijambo abakozi aho umukozi agize ngo arabajije ibitagenda neza aca yirukanwa ubutaraririye. Ikindi nuko abakozi bahabwa amasezerano y'akazi y'umwanya muto ni imyaka 2-2. Gushika ubu rero abakozi bakora muri iyo shyirahamwe imyidogo ni myinshi bakavuga ko badatahura impamvu iyo shyirahamwe rya BRB mu ntara ya Rumonge yashize mu minwe yabikorera utwabo ico gisata cy'isuku mu gihe ahandi atari uko byifashe. Aha abo bakozi bakaba batanze akarorero k'abakozi bakorera ku cicaro gikuru cya BRB ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura na BRB y'Igitega ndetse na BRB y'Ingozi bobo bakoreshwa bakanahembwa na BRB. Icyo gushika ubu abo bakozi ba Somuteko bo mu ntara ya Rumonge basaba nuko bofatwa nk'abandi bo muri BRB bagahembwa na BRB nk'abandi bose kuko bafise amakenga ko amafaranga bategerezwa guhembwa yoba anyuruzwa. Tukiriko turayaga ntibashimye ko dukoresha amajwi yabo ku mvo z'umutekano wabo ariko bagize bati dugure twa mugina turasavye mudushikanire ijwi ryacu kure kuko tubayeho nabi tugize guhembwa intica nikize no kutagira ijambo kuko ugize ngo aravuze acha yirukanwa. Barongera bati ico dusaba nuko twofatwa kumwe nk'abandi bakozi bagenzi bacu dusanzwe dukora ibikorwa bimwe bakorera muri BRB ya Bujumbura na BRB ya Gitega ndetse na Ngozi natwe tugahemberwa muri BRB ya Rumonge dukoreramwo ndugaye twa mugina. Abanyagihugu bumvise ivyo biriko bishikira abo bakozi aho muri BRB mu ntara ya Rumonge bavuga ko ivyo bituruka ku kajagari kama karangwa n'intwaro ya CNDD-FDD ngo kuko bitumvikana ukuntu abo bakorera muri BRB ya Rumonge batofatwa kumwe nk'abo bandi mu gihe bose bakorera BRB.
Ndabashimiye kuba mwafasha kanya ko kudutega yompi incuti bakunzi ba radio haguruka. Amakuru twabateguriye uyu munsi ni hano arangiriye. Ndakengurukiye abakozi bishoboka byose kugira ngo ashobore kuboneka ntibagiye uwitanze nawe ngo amajwi ashobore kubashikira. Ndabike banuye mukomeze kwihangana na joro ridaca na gahwane na ubuta.
Amarira ni meshi umubabaro ni mwishi agahinda ni keshi abavyeyi barangazwa bagatandukanywa n'imiryango yabo mana ngwino utabare tugatotezwa taco tuzira ninde wo kuturengera mana ga
Haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu ite